Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende nionge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo, kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Oh, uchiem to chiem mariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kwa kidua kete gato wabru keti githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Ji mayalo injili mar Ruto must go. Wase ngiyo gi. E social media. E X spaces. E mainstream media. Gin jodongo. Gin wode. Kod kwere jensis. Jensis tikaso mondo the endara. Tuwonegi gi kweregi makaso gi mondo gidhi endara. Mayalo injili mar dhi endara. To osechul ng'iewo udi, ng'iewo geche, loko pesa. To kendo thothgi ok odak kata Kenya ka. Kendo onge mwandu e Kenya ka. Kendo onge girgi makethore e Kenya ka. Kendo waseyudo ni kata joma lando gik matimore sechegi. Gik mumuki ok gilandi. Udi mowang' ok gilandi. Gik mokethi be ok gilandi. Geche mowang' be ok gilandi. Richo Ruto kende milando. Nikech gini jomo chole, ni Ruto must go.
Kila mtu anastahili kuwa na mazingira safi yenye afya na kung'aa. Clean Getaway sasa inafanya usafi wa kila aina wakati wote siku yoyote. Huduma zetu za kusafisha ni kama office cleaning, school cleaning, restaurant cleaning, shopping mall cleaning, warehouse cleaning, industrial cleaning, fumigation and pest control, sofa cleaning, carpet cleaning, mattress cleaning, house cleaning, post-construction cleaning, tile cleaning, terrazzo cleaning, landscaping and gardening. Je, una swali lolote kuhusu huduma zetu? Tupigie simu kwa 0797222945 au 0717541093. Tutumie barua pepe kwa info@cleangetaway.co.ke au tembelea tovuti yetu www.cleangetaway.co.ke. Clean Getaway, we clean, you relax. Ujumbe huu umeletwa kwako na LTN, Luo Trending Nation.
Ne oganda Luo kamora mora mautia. Osebet kiusonwa injili mar Ruto must go. Kendo en injili mauso yot. Nikech iuse e thuolo ma nengo ngima ni malo. Kendo iuse e thuolo ma pesa tin. Kendo iuse thuolo ma joma nigi tije tin. Kendo iuse thuolo ma joma ni kod chandruok kod achiedhnade mathoth. Omiyo en gima uso yot kikone ni Ruto must go. Gima onego gikuong giusnwa en gik ma gidwa ni mondo tim, ma gidwa ni mondo president mantie otim, mondo achiedhnade manie momako piny, nengo ngima momako piny mondo obed maber. Kendo wach machielo monego giusnwa moloyo gite ni to ka Ruto owuok to ng'ama dhi kao kare, to dhi kawe bwo chik mane, to dhi kawe karang'o, tang'o modhi timo mopogore magima ni Ruto timo. Pok onyisowa ni wach pesa miwacho ni onge piny kod gope miwacho ni okaw mang'eny gi odhi timi ang'o. To kinyisowa ni Ruto must go, to ng'ama kao kare to pandnwa ok dwa ni mondo wang'e. Kako dhi kawe ba opando na okudwa ni wagoe mbaka. Ndalo mubiro kawe ba opando wa okudwa ni mundu wange. Watanguro ganda. Wachijure sa machon. Ji mayalo injili mar Ruto must go. Wase ngiyo gi. E social media. E X spaces. E mainstream media. Gin jodongo. Gin wode. Kod kwere jensis. Jensis tikaso mondo dhi endara. Tuwonegi gi kweregi makaso gi mondo gidhi endara. Mayalo injili mar dhi endara. To osechul ng'iewo udi, ng'iewo geche, loko pesa. To kendo thothgi ok odak kata Kenya ka. Kendo onge mwandu e Kenya ka. Kendo onge girgi makethore e Kenya ka. Kendo waseyudo ni kata joma lando gik matimore sechegi, gik mumuki ok gilandi, udi mowang' ok gilandi, gik mokethi be ok gilandi, geche mowang' be ok gilandi. Richo Ruto kende milando nikech gin joma chul ni Ruto must go. Omiyo kaka oganda Luo, chieng' nudong' kigou ngero ni ne udoje lweny mane ukia kuma nochakore, kendo nugoru kukia ni to chieng' ma lweny orumo to simbo ng'ama imiyo, osimbo ng'ama kawo. Un ok ukawe to un udonje lweny nikech udenyo, to nyisu ni lweny ni golo kech. Udonje lweny nikech uonge tije, to nyisu ni lweny ni dhi kelo tich. Udonje lweny nikech un gachiedh nade, to kono ni lweny ni dhi tieko achiedh nade momako ogandana. Ogandana tang'uru, aeuri e galruok e thuolo masani. Uneno kata jotendwa ma wan go ka madongo be gin obago bagni abaga. Kawuono giwacho ma, kiny giwacho macha. Kawuono gin koni, kiny gin kocha. To ito gali ni chandruok gidhi rumo.
Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Ikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo diochenge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta mayuayo ji machiegni, kik chandi. Riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 0711-92-74-4. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Mondi yudi skiza tune mar Moloya mogo kod Elvis Kadori. D-Star, aburu achela chel star, uchiko aria dick hash. To set Moloya by Elvis Kadori as your skiza tune, dial *811*923#.
Awinyo ngano inga, awinyo ngano loya.
Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.
Mae na Lilian Otiego Nyatanga kowuok nyakalondo nendo mar Jowi FM 105.1 Kisumu 98.2 Homa Bay kaachiel kod Siaya 98.1 to online yudwa e Zeno Radio kacha chande. To maduong' ni wameduru winjo nyakalondo mar Jowi Jamomo nikech kae kama wadongore kaka oganda. To LTN ndio nyumbani kwa kuwatch. Koro wameduru watch LTN jo kama. Ero uru kamano.
Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa ma gin 0711-92-74-4 kata 0770-295-662 kata 0770-681-245. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN, Luo Trending Nation.